It brings their performance to a closure. Yeah, the Tawalunga leo le alo atu yaile au talvo matango fia malailoa wa ia mara malo le datu o fia ia wale fai wina foi leo alfa fia fianga le au talvo mai le fianga maalosi o malailoa malailoa alo yo faiwa faftai